I'm love.
She's born to be an entertainer.
Mama na mama, oh mama mia.
Nikisema na vitama.
Master unacheka.
Yani ungeenda moja kwa moja.